Ningizimu Afrika, sanibonani, ngithembe bafethu ukuthi ni sharp, ngithembe ukuthi ni right. Bafethu, kunalo bhuti lo, ethiwa Mthandeni, Manqele, Igcokama, Elisha, nangu, ushaye nje i-hit kule insuku, ethiwa ke igush, ihambisana ngentokazi, umahu. Bafethu, awuyadelela lo mjita. Yabo makhulunywa ngomuntu ke oyisayo, ukukhulunywa ngomthandeni Manqele, Mthandeni Manqele, hayi bafethu. Mayikhiphe igama elinokweyisa impela ushiya angalazi. Bafethu, uma kuthi kusanda kusijoyina liyona i-channel, ngicela nje uvele ulike i-video, subscribe. Ngidecide ukuthi bafethu vele ngishaye i-video after ngibone amagama ashiwo Mthandeni, wabhekise kuloye ongudadewabo kaNgizwe Mchunu, Welile Mchunu. So bafethu, ngicabanga ukuthi ke content yami izohamba kanje. Ngiyabona ukuthi-ke emabhinqeni kumasikandi ziyakhala. So i-content yami ke izohamba kakhulu. Bafethu, Mthandeni Manqele ushiye angalazi uWelile Mchunu. Ushiye angalazi uWelile Mchunu. Khumbula ukuthi uWelile Mchunu ekule y'nsuku njengoba Mthandeni ke khiphe ingoma-ke evutha amalangabi igush. Ugxeka-ke laphana-ke intokazi umahu ethi uyayona ingoma kaMthandeni. Kwase kuba nombuzo-ke futhi awubhekise ngqo ekuyena kuMthandeni ukuthi Mthandeni yena le iyiphi ingoma owake wayikhipha ehamba yedwa yaba i-hit, noma kumele azeqashe omunye umuntu ongamantombazane ukuze ingoma yakhe ibe i-hit. So Mthandeni namhlanje ushiye i-post ku-Facebook, impela i-post inama-comment amaningi ngendlela eyisimangaliso. Uzoyifunda nje le post naye njengamanje kuyona i-akhawunti kaMthandeni. Bese kuba Welile Mchunu nekiwi iqala emaqaleni ize ivale emqaleni njengopholoneka. Hayi bafethu, uyikhalise kakhulu kuyona leya post. Ngiyababona ke nabafowethu talking zoso namba sebedayisa opholoneka abamnyama abanesithombe sekipi, okusho ukuthi impela liyathrenda kakhulu le ndaba enkundleni zokuxhumana. Ngithemba ukuthi Welile Mchunu uzophendula kungekudala, lwasisi akalali passage, uyaphendula. Mawubhekene naye nje wenza sure ukuthi uyaphendula. Uma kuthi kuyenzeka ukuthi uyaphendula, ngizophinde ngibuye ngizokudlalela leyo clip. Uma ngabe esephendulile asazi kona bafethu, ngithi ancome nje Mthandeni. Abafethu, uyadelela lowo muntu, umqonda ngqo, umqonda ngqo, umusho ngegama nangesibongo nanesici. Asazi-ke noma unabo inikile mhlawumbe Mthandeni wakho walibona asazi. Bafethu, make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Ngixolise nje ukujuluka phambi kwenu. Hey, ngamaphumulo bafethu, liyashisa ilanga ngendlela isimanga. Bafethu, ngahlangabezana kwi-video elandelayo. Bye bye.